BTV Burundi presents B News. B News. B News.
Turafa turagira ko tubamenyesha ivyimirije musazo muziko hariyo igiteramo citwa
Julieta and Romeo. Romeo and Julieta.
Indirimbo shasha ya Loliro imaze imisi bica bigacika.
Cane.
Yes, indirimbo atara performinga ahantu na hamwe.
Sasa akaba yavuze ati jewe ngiye kugira show performance ikomeye cyane hale kuri Tribeca kwigenekerezo rya 22.
Yes, ngira abariko barabona B News barabona ko hasigaje akanya gato kugira icyo giteramo kigere. Karibu rero mwese kuri Tribeca kwinjira na amafaranga 2000 gusa na amafaranga make.
Yes, tuzoba turi kumwe na iFlow Slim.
Yes, tuzoba turi kumwe kandi na Arnovich.
Tuzoba turi kumwe na Chris Busy.
Kwinjira ni 2000 ni guhera ku isaha 10 z'umuhingamo.
Kandi tuzotamba Romeo Juliet. Kama Romeo. Kama Julieta. Kama Romeo. Ah, my God.
Yes, ni nka Young Busy.
Dear mix.
Yes. Turabandanya turabona kandi ko ku itariki ya 2023.
Umunsi wo kuvuga ego.
Yes, ni kuri Lacoste nawo nyene murabona ko asigaye amasaha make cyane. Za uraharura uri kuri araba ino B News harura mbega asigaye amasaha angana gute kugira itariki 2023 isaha zitandatu.
Nkeneye kuraba afishe. Ubona afishe y'amasaha ni minota n'amasegonda.
N'ama program.
N'amasegonda.
Yes. Yes, ni Masterland ni gitaramo kizobera kuri
Lacoste Beach. Ikintu gikomeye muri promo ya Masterland nuko nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yashoboye kwambara agapira
ka ego. Kandi yavuze ko azotera iteka
biro
kuvuga ni namakuru dukesha urubuga rwa Masterland. Yavuze ati ko premier vice
azoba yashyitse kugira ngo atere iteka icyo giteramo kizoba ari ikintu gikomeye.
Double J, now you must talent. Show Ababiki Akavanga, Namas, Vitarachanikanda,
None, Quinjirananga,
Quinjir, Nakanoti, come up for Angi Humbibitat, Haring and Haring, Nayamu Vivans of Zite, Nakanoti, come up for Anga, Ibi Humbichumikusa, Humbiriza, Muzo Sibivin, Nemuzo Sibichogitera, Cards at Quay, Tupugatu,
Ego.
Ego birashobotse
none bazoronka badukwiye
yo nta motive nimwe muraza mwese haragutse
aho wawa
banyagisagara. Ego birashobotse hazaba hariho n'umuririmbyi w'umushyitsi ava mu gihugu cya Uganda cya gihangange wayi kibenda muzi cyane mu ndirimbo muna Kampala
Kampala baby wansanyaraza
Sagara, Kanza Kurila Costa Beach, Nikuitari Kimirongurina Zitatu, Zuku Kwagatanda, Haribi Yagat of the Mani Sinzi, Muzawa Namaso Muyandi, Masterland, Ekovira Show.
And the Loventranian Haria Muri Holland, Twa Elian Bekini Ninaze, Yatumia Shikwari Chovita,
Multicultural Festival.
Yeah. Whoa, whoa, whoa. Ewa wariko wala kuri kena kano kwa video tulawa mkije mwe senu kuri mugire ibihevjiza hanyuma icyo nagiranda babwiye n'ubutumire ku bintu turiko turategura hano icyo bita festival ihuza ibihugu bitandukanye namwe za Congo za Ethiopia za Syria za Iran harimo benshi ibihugu byinshi byo muri Afrika no muri Europe no muri Azi iyo festival rero yitwa multiculturelle colorful culture ihuza imico y'ibihugu byinshi hanyuma hano rero Burundi bukaba buzoserukirwa n'indonongo hamwe n'imideri indonongo rero izovuza yongere bacimikirimigana abana hanyuma tuhabe intambo n'imbyino hanyuma akurikigwe mu mideri tuzoserukirwa n'uzokwambara impuzu y'igiti nuzo kwambara imvutano zimwe musanzwe mumenyereye bambara mu manza z'ugucuku kwa nuno nizo guca ku mazi byose hanyuma hazokurikirwa nuzo serukira umukenyezi yambaye ibikwembe ahetse umwana mu mugongo agiye nko kuramukanya canke afashe isuka agiye kurima bijya kujya zijya nyambaro tubona mu banyagihugu hari wacyo tuduze ruguru hanyuma rero ibyo ni ibikorwa byiza cyane dushaka kwerekana dushaka guhishusho y'Uburundi mu makungu tukaba rero dusabye abarundi bose baba bari hano mu bice mu cyungararo ya Hollande betwegereye murahawe ikaze n'ukuri kuri uyu munsi w'Imana itariki 23 z'ukwa gatandatu kuva isaha indwi gushikana isaha 11 zo kumuhingamo murahawe ikaze muze twiginane dutambe tunezerwe kuko biraryoshe cyane kandi bizaba biryoshe ndabarahiye n'ukuri kandi ndabahaye ikaze murakoze cyane indonongo nayo iragavye izoba teriteka izo teriteka Burundi murakoze
tukiri mu vyimirije turabona ko muri rinoci byimirije hazoza benshi
yeah.
Ariko turabona ko na Mutama Femi Dojaba azoza vuba n'umuririmbyi umwe mu barivyi binararibonye bakera
amakuru nkesha urubuga rwa Facebook cyangwa urubuga basanze bakora rwitwa Unabudi nuko indirimbo umunyenga
izo soka vuba
amasanamu murazi iyo ndirimbo ni indirimbo yabicye biracika kera cyane heze nk'imyaka 10
sunika
twirire umunyenga
abari umuhungu ariko arasunika umukobwa kwikinga
aka indirimbo rateye amadidani
azo bidusigurira
ni yanga
barakomeje kwikinga
ehe
ibyose tuzoma ijambo rimwe kurindi
indirimbo baravuga bati ugaruka guhura ari ibi bintu
none n'abakera
abakera bo byari danje
kuko turazi indirimbo za mabu kwere turuhana tubane mabu kwere
ariyo matata yitwa
hajya ni nyegera cyane
ariyo ijya avuga ati sinakurikiye ibigori yayitwa gutegeka indirimbo
yitwa nyaranja tuzaza turagaruka rimwe na rimwe kuturirimbo duteye amakenga nka twa tundi twa Urangya Bebe n'utundi dutandukanye karantine hamwe na
Satura Mabafu
Femi rero azoza ku munsi wa mbere tuzoja kumutegera
tuzoja kumutegera ariko bimwe mu bikorwa bya muzanye nuko azokora conference de presse maze iko afise icyo yita Fondation Femi Dojaba
yes arafise niyo Inabudi niyo itwara ku isi yose
ariko kandi tuzomubaza igikorwa nyamukuru yatanguje mu mwaka uheze aho yavuze ati aje gutanguza icyo bise encyclopédie encyclopédie bon musical
ni gitabo yariko arandika
kidonda
muziki si muziki gusa ngira n'abanyabuhinga bose
abanyabuhinga
kuko muri icyo gitabo ndibuka ko azoshiramo abantu benshi ariko byinshi tuzobimubaza
turabe tumubaze aho akigejeje aho isemo arishikanye hehe ariko asanzwe afise kandi n'iyindi competition y'abamisi
babatwa Gasaka
yego
ni Miss Kugasaka
byabi ni by'abatwa
yego
aho abaye ama polemike menshi abantu bavuga bati abantu bahawe shopping ya 50,000 hanyuma haca ama polemike menshi ni ibintu nk'ivyo so tuzomubaza
ariko
je ndibaza yuko byari bijanye n'uduhuzu nyene dusanzwe kugira ngo bagiye shopping iyo
bisanzwe uko nubimeze iyo umuntu yiyumviriye gukreye ikintu ni nka babanze batanga udushimwe bategura amawards nushobora kuvuga ati yampaye bike
ya
ni we kwanza nta nyungu nini ariko arabikura
bisanzwe n'ivyo nyine twashaka
ategerezwa gukoresha buryo wowe na ukakira bijya baguhaye
neza cyane rero abantu
kuko turasuka abategura ibintu nk'ivyo bararondera ama sponsor ntibayarone
bacha bemera kwisopa
yes
yeah
ariko kandi turazi ko hariho ibitari bikakora yaragendeye umuvyeyi
wa chancho wa misi
aragendera wa mkinywa ninde
waninde ariko kandi baragiye no kwa kwa memba
ahubwo ikintu gihari ku munsi wa mbere nyine agishika mu vya mbere azokora no kugenda gushira urugori kwa mashugwe kuntatemwa
ya umuhisi memba
yes nibaza ko vyishi tuzobigaruka ko niyaza
yes niyagaruka
Yes murakoze cyane rero mwese mwabanye natwe Rafa ndagushimiye
ndabashimiye cyane Spokes nshimiye cyane n'abakunzi ba BNews aho bari hose byagenze neza cyane mwadukurikiranye
BTV Burundi presents BNews.